Ndabaramukije bakunzi mwese wa televiziyo Rwanda Nsanse muri kumura dukurikira ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi tugira duhere ku ngonguru nkuru yagize igipolisi cy'u Burundi cyarerekanye ku munsi wa gatatu umuntu azwi ku izina rya Celestin Ntakarutimana umwe mu bagirizwa kwa baragize uruhara mu kugandagura baturiye Misagura Unidas yoba yari mu mugwi w'imbonera kure mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ari mu mwaka w'2015 murakurikira muri ano makuru umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye aho anagabisha abo bose bavuga ko batumye abakora ako kabi mubari batunganira isekeza alto 3e manda bemeza ko bibabaje kubona ivyo byarabaye kandi bo bari bafise intumbero yuko kugira imyerekano mu mutekano bakiyumvira ko vyoba byatunganijwe n'abakozi b'ubutegetsi kugira bonone iyo myerekano ishyirahamwe na ryo UNESCO risaba abamenyeshamakuru gukora bakurikije amategeko na cyane cyane mu bihe by'amatora y'umwaka w'2020 iyo shyirahamwe rikanabemerera ko rizobafasha muri icyo gikorwa mu mera zano makuru naho turakubitira mu gisagara cya Kigali aho bamwe mu gwaruka rw'impunzi z'abarundi bariko barakurikirana inyigisho zijanye n'amahoteli inyigisho zifashwe mu mugongo n'ikigo Oasis of Peace reka subire nabifurize ikaze. Narimeje kubibamenyesha igipolisi cy'u Burundi kivuga ko cyafashe Celestin Ntakarutimana umwe mu bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya Misagura Unidas yo bari mu mugwi w'imbonerakure mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 yo Unidas akaba yagandaguwe aturiwe na bamwe muri ariko baragira imyerekano muri zone ya Nyakabiga. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye akaba yemeza ko yamenyekanye nk'uwagize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi akaba kandi agabisha abo bose bazi ko batumye abakora ku kabi bariko barahigwa iyo bari hose tumukurikire.
La foule Leonidas. Avec Sébastien ici en noir, ils sont suspectés d'être des Imbonerakure. Un tribunal est improvisé à même le trottoir, oh, mais Leonidas, lui, a été brûlé vif.
Icyorero twashaka kubwira abariko baratwumviriza abarundi n'abanyamahanga nuko umuntu wese azi yuko yakoze icyaha muri kiriya gihe muri ya migumuko yaba uwishe umuntu wimvye barabara ibyaha byose byakozwe muri ya migumuko nubu abo bantu barabandanya barondegwa aho bari hose ku isi ntihagire rero ubushira agati mu ginyo yaba ujya yabikoze n'amaboko yiwe yaba abamutumye tugize iminsi twumva biyeza ngo sebo batanze amategeko yo guturira abantu kandi abatwafashe babitwibariye neza babahaye amategeko neza aho bari hose ni kabiri na rimwe tukazobafata bose kandi tubashikirize ubutungane gushikaho abantu bazoheza bakamenya yuko hariho ikizira tukaba basubira kandi guhoza imiryango yaburiye muri rya migumuko ya kiriya gihe tubandanya tubaremesha tubabwira yuko ababagiriye nabi ababiciye abantu abakomerekereje abantu ababo batuririye ibintu ko babandanya barondegwa ku isi yose aho bari bakaza barafatwa umwe nk'uko tubigize uno munsi dufatiye kuri uyu duhejeje kubereka ashobora kuba sinzi ko mwaciye mubona ko iyo bari muto mu bya politiki murabishije amaso ashobora kuba yari munini cyangwa yari muto ibyo bizomenyekanira mu matohoza kandi nubwo yaba ari muto muri politiki icyo twabonye cyo nuko mu guturira abantu atari muto hanyuma abamutumye yarabavuze kandi namwe bwo musanzwe mubazi natwe tumaze kubavuga inshuro nyinshi si ngombwa ngo tubagaruke ku gikuru ubu nuko bica byandikwa bikajya muri dosi nabo iyo bari birwa bariyeza hariya muri bimwe by'agateka kazi na muntu bagiriza ahubwo leta twebwe ingaha dukomeza dufata abo batumye kandi tubakorera amadosiye kugira barunkire umutungane maze baze babone gukubitwa intahe mu gahanga.
Aya masanamu tukaba tuyakesha televiziyo Mashariki. Unimba by'ukuri yo Celestin yiyemerera ko yari mu baturiye Leonidas Misago amategeko nakurikizwe kandi hubarizwe n'uburenganzira bwiwe nivyo nibivugwa na Pacifique Ninahazwe mu bari barongo isekeza ari to 3e manda avuga ko bibabaje kubona ivyo byarabaye kandi bo bari bafise intumbero yo kugira imyerekano mu mutekano ivyo akavuga ko bituma yiyumvira ko vyoba byatunganijwe n'abakozi b'ubutegetsi b'u Burundi kugira bonone iyo myerekano aributsa kandi ko muri ico gihe biyamirije bikomeye bivuye ku mutima ubwo bwicanyi bwari buteye isoni kuri kira Pacifique Ninahazwe twamwakwe ku murongo wa telefone
twumvise itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye aho yerekanye umuntu avuga ko yiyemereye ko ari we yaturiye Leonidas Misago imbonera kure yikiwe mu Nyakabiga kwigenekerezo gindwi ukwezi kwa gatanu mu 2015 ntituzi neza ko uyo ari we yabikoze ariko abaye ari we yabikoze amategeko ategeza gukora akamuhana hakurikijwe amategeko y'u Burundi kandi hubahirijwe n'uburenganzira bwiwe. Icyo nagomba kwibutsa ngaha nuko igihe Leonidas Misago yiciwe mu Nyakabiga vyatubabaje gose kandi twavyiyamirije mu isekeza Hart au 3e manda ivyo bintu twaravyiyamirije n'inguvu zacu zose kanatsinda mwaranabonye ko haba imbere haba inyuma y'ivyabaye kuri Leonidas Misago ata kintu nk'ico na kimwe kigeze kiba ahantu na hamwe kuko ico gihe twaravuga tuti ntidushobora kwemera gusa n'uwo twari ko turiyamiriza muri ico gihe kuko we wicuye akora kwa rugusesa amaraso y'abarundi nayo twebwe twaharanire gwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha atavyo gusesa amaraso dushizemmo aba ariko bagira imyerekano muribuka ko bamanika amaboko bakanicara imbere y'iminwa y'inkoho z'igipolisi niperereza nico gituma nagomba subire kwibutsa ko twebwe twifuza ko habaho amatohoza yigenga haba kubijanye n'ubwikanyi bwahitanye Leonidas Misago haba kandi kubundi bwikanyi bwinshi cyane bwari ko buraba muri ico kiringo kuko turafise ibibazo bijanye n'ivyashikiye Leonidas Misago ubwa mbere tu haragira bati Leonidas Misago cyo kimwe nibonera kure bari kumwe bo bari bazanye mu Nyakabiga n'umukozi w'iperereza yitwa Kazungu umuntu akibaza cyoba yari yabazaniye ubwa kabiri muribuka ko ico gihe nabagize leta abashikiranganje batari bake baciye baza mu Nyakabiga kuza kuraba ivyo vyari vyabaye mukibuka ariko ko muri ico kiringo nyene abagira imyerekano bari benshi bari ko baricwa mu quartier atandukanye uyo munsi nyene bari batewe mu Kanyosha bari batewe mu Kibitoke ariko aho hose bari ko barapfa nta na kimwe leta y'u Burundi yigeze ibivuga ko muri bako twagenda turavyandika ku munsi abantu barashobora kuvyibonera barashobora kubisoma muri ico kiringo twaravyandika abantu bose bari ko barapfa gushika uyu munsi nta matohoza araba kuri abo bantu bari ko barapfa kandi abantu babikora bari abantu bazwi n'ubakiri mu nzego z'igipolisi n'iperereza y'u Burundi nico gituma twibaza ko bishoboka gose ko iyicwa rya Misago Leonidas rishobora kuba ryarateguwe mu iperereza y'u Burundi kugira ngo bacafuze imyerekano ariko irakogwa bayite ko itari imyerekano y'amahoro nk'uko twari twabitegetse umuntu aranavyumvira mu majambo ariko aravugwa na Petero Nkurukiye ko ashaka kwambika ibara abantu azi neza ko ivyo ariko aravuga bitari vyo ikindi rero no narangiriza ko ngaha no kwibutsa ko amabi yose igihugu kirimo ivyago vyose turiko turabona mu Burundi amagogwa yose abarundi bafise muri kino kiringo ariko ava ku muntu umwe Petero Nkurunziza yihaye guhonyora ibwizwa shingiro ahonyora n'amasezerano y'Arusha yari yazaniye abarundi kubana mu mahoro no gusubira kumvikana uwo rero ategerezwa kuvyishura ibintu byose byakozwe impera n'imperuka hazo umunsi intahi zo mukubita mu gahanga ko mabi yacekiye abarundi kandi abandanya no muri kino kiringo
tubonane n'amakuru twabateguriye abamenyesha makuru bategerezwa gukora bakurikije amategeko na cyane cyane mu bihe by'amatora akona ka mu gategwa n'ishyirahamwe UNESCO aho ni mu gihe iyo shyirahamwe yatunganya ku munsi wa kabiri inyigisho zagenewe abamenyesha makuru mu gisagara cya Bujumbura icegera cyujejwe amakuru mu biro bya UNESCO mu karere avuga ko bazofasha muri ico gikogwa.
L'appel que nous lançons à l'égard du journalisme.
Akamaro dutera abamenyesha makuru karimwo ubutumwa bubiri. Ubwa mbere n'ukwama bibuka ko ibihe by'amatora ari ibihe bihambaye ku gihugu kandi bigoye. kubwishyirahamwe mpuzamakungu ONU na cyane cyane kubwa UNESCO turakora cyane tugahimiriza kurondera amakuru mu mahoro. Ndashimangiye ijambo mu mahoro yoranga ibihe by'amatora hakurikijwe amategeko agenga umwuga kandi hisunzwe kubahiriza agateka kazi na muntu, kuko ibyo dukora byose harimo n'ibihe by'amatora no kugira ngo twungure ubuzima bw'abanyagihugu. Kubituraba UNESCO iriteguriye gufasha uko ishoboye abazo babari muri ico gikogwa.
Aussi on appuie à toute la dynamique qui va être lancée.
Nababwiye gwaruka gw'impunzi z'abarundi rugera kuri 23 nibo bariko barakurikirana inyigisho mu gisata cy'amahoteli. Inyigisho zatanguye ku munsi wa mbere zikaba zifashwe mu mugongo n'ikigo Maison Shalom mu ntumbero yo kubandanya bafasha ugwaruka gwahunze. Ibiri muri iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye.
Ugwaruka rwaje ruva mu ikambi ya Mahama gukurikirana izo nyigisho rugera kuri 23. Izo nyigisho bazikurikirana n'igishika cinshi kubera ngo zizobagirira akamaro muri kazoza kabo. Ishimwe Rugamba Filiberi niwe atanga izo nyigisho akabandanya avuga ko igisata cy'amahoteli gifise akamaro kanini kiza mbere ku mwanya wa mbere mu iterambere.
Ndabona igihe tugezemo ni igihe abungubu imyuga ariyo ifite imbaraga kurenje twa dusanzwe twiga. Nanone wongeye kureba ubungubu kera ku bakurambere bacu secteur yabanzaga yari agriculture, ariko ubungubu n'ubutaka bwarashize nawo dicora kujya twese mu buhinzi. Ubungu sekteri ubona iri gutera imbere ni tourism. Tourism rero ijyana naho babanyamahanga bose baje kudusura, ahantu baza gushyigikira indyo baza kurya gufungura, aho handi bashyikiye uko bari buze kuwashyikira hameze kuwa hashashe service baza kuza guhabwa. So ibyo byose rero bizana kuzamuka kwa cyase iterambere ry'amahoteli, noneho bikanazamura na demande ku isoko y'abantu bari qualifié bashobora gukora muri ya mahoteli. Nero niyo mpamvu mbona hari akazoza kuri abantu bana bari kubyiga ubu ngubu, kuko ababikoraga kera barabikoraga yego ariko badafite ubwo bumenyi buhagije. Ariko bitewe n'ahantu turi kujya, kuko ubu ngubu ibintu cyose kiri kuza harimo technology turi kujyamo hakenewe ba bantu bari qualifié kuri icyo kintu nyacyo.
Nyuma y'izo nyigisho abanyeshuri ngo bafise amahigwe menshi yo kuzoronka akazi mu gihugu cabakiriye. Uwo mwigisha abivuga yisunze ko igisata cy'amahoteli kibandanya kigwirirana mu gihugu cy'u Rwanda.
Ndakeka u Rwanda wenda aho turi ubu ngubu nta wabura akazi mu gihe afite iyo qualification, afite iyo ari qualifié kuri icyo kintu ashobora kugikora. Kandi ugiye kureba wenda ubu ngubu u Rwanda urebye nk'urugero mu mahoteli ubu ngubu habayo kwiyongera kuri hejuru ya 60%. Nubwo kwa mahoteli, nubwo ngo ayo mahoteli yose akeneye babantu baza kuyakoramo. Nubwo ngo nanubu kugezana n'uyu munsi, sibyo, harimo abanyamahanga bakiza gukora hano. Kubera yuko isoko rikeneye abantu baza kokipa ya myanya. Niyo mpamvu akiri kwitabazwa abanyamahanga bose batutse hanze kuzakuza ngo yubaze kuza kujya muri iyo myanya kugira ngo baze gutanga iyo service. Kandi nano cyane cyane ko nanone habakenewe abantu bari qualifié.
Ku ruhande rw'abanyeshuri barose izo nyigisho ngo nabo bafise icyizere ko bazoshobora gutanguza imirimo yabo kugira bashobore kubaho.
Inyuma y'izi nyigisho nitezemo ibintu byinshi cyane. Kwino si ya none turi ko ubuzima bwaragoranye ntabwo si buhari, bisaba yuko umuntu yiteza imbere mu myuga itandukanye. Ikintu nitezemo nyuma y'iformasiyo niteze ko nzakuramo inyigisho zihagije, hanyuma hashobora guhabwa ikimenyetso cy'uko nazikurikiranye neza, hanyuma nkashobora kujya kurondera akazi cyanjye ubwanje ku giti cyanjye nkishingira hoteli mfise inyigisho zibanze mperako.
Inyigisho turiko turaronka ari inyigisho nziza cyane, kuko turavye muri iki gihe ikintu gikenewe ni kwiga umwuga. Umwuga ni uwa mbere. Turavye ubu hari benshi abana bafise malnutrition, dushobora kugerageza natwe tugahanga ibintu by'iwacu, hanyuma tugashobora gukura muri abo bana bafise imirire mibi.
Ikigo Maison Shalom kikaba kigeze ku muce ugira gatatu w'abanyeshuri bamaze kuronswa inyigisho mu gisata cy'amahoteli. Icyo kigo kivuga kandi ko kizobandanya gufasha urwaruka rw'impunzi z'Abarundi.
Tumushimire Deni Ndayikenguruke, ni hano amakuru twabateguriye, tuyasoza. Reka nabashimire mwese mwadukurikiye, naho ubutaha.